Mai moatia te oranga, koe rā te whakahau a te whānau o Erica Jones. Whai muri ho I te matenga o tarātou tamāhine I te tukinga o tōna waka ki te taraka. He wahine aroha ki te tangata, he wahine I arohaina e te tangata. He wahine humārie, he toa ki te haka, he rangatira, moa pōpō. A aha koa te moata rawa, ho tana whakatoitoi atu ki te pō, hei tā te hunga kua mahue mai nei, he akoranga kei roto. Nei rā Rapaera Tawhai.
He puti puti pai I katohia e te ringa kaha o Aitua.
It's been the hardest moment of our life. And I just still can't understand why.
As angels sing from above.
Mehe māra piti piti te marae ātea o te pāhau ki Manutuke, he whakatairanga I te wairua o te uri o rongo whakaata a Erica Jones.
He koia te kuini o tēnei rori nei, o Tuaraki, o Tira, o tēnei marae kei muri āau o te pāhau. Nā reira, kei te ngautonu te mamae ki roto I a mātou.
He wahine ringa hora, kūa roa e pī a tāta mai ana I runga a tamira kapa haka.
Te ata pitomata I roto I tēnei wahine. Koe ia tētahi toki I runga I te ata mira. Kariro I aia te tūranga kai tātaki wahine e rua ngā wā. Ka teika whakatāia mo te wā roa, mo te kautau, ka whakatāia I te ao, I tō tāua nei ao, ngā mahi a te rehi a tāne rore. Ka teika ka hoki mai e I tēnei tautoni te taho tōna whānau o whānga rā mai tawhiti.
Heo ino te rā horoi kua hipa ka tuki tana waka I te rori matua I waho atu o tūranga, he tuki waka ki te traka. He rariraru nui kua kitea I runga I o tātou huarahi, nō reira te whakatūpato a te whānau ki te motu whānui.
He tautoko anei ngā kukua David Fire. I roto I tēnei ao hurihuri, I roto I tēnei ao tūroa me ona piki ona heke. Whaia ko tērā huarahi e hari koa ai koe.
Aha koa te poto te wā I titia tōna wairua ki ngā ngākau o te hapori. Erica Jones, maumau tangata ki te pō. Rapaera Tawhai, te karere.
E te whānau kia kaha rā koutou.